Thank you, Jesus.
Onyinye chukwu adige la nyaniru. Okunu horakaraka mmadu. Soso nani oge koge buchawa. Emelu mala watangi anayao. Asimo nyinye chukwu adige mekwa mwanu. Okunu huru destiny mmadu. Sona ni oge koge buchake. Emelu mala watangi anayao. Ono mara no no bona chineke kuru no kagosi onya uko kagosi maka no gwara m no nweru yeru aburu kenke mo kedu maka gi o
onwi ka bugi by portion
make a joyful noise. Onweru yeru aburu kenke mo. Onweru yeru aburu kenke diri mo. Onwi kabugo kenke diri mo. Onwi kabugi my portion. Akwukwo nsọ ngwara me. In the book of Isaiah 54 verse 17. That no weapon fashioned against me shall ever prosper.
Yes,
and every tongue that shall rise against me in judgment shall be condemned. Ehola. No buro kenke dirimo. Onweru era buro kemo. I shall not die.
Oh, I shall live.
For he shall give his angels charge over me to keep me in all my ways. Onweke wo. Ana maguno, onweru era buru kenkanyi. Onweke aburu kenke mo. Adoration, I can never forget you. I have written your name on the best of my hands. Says the Lord, onweru era buru kegi. Mwa Zion, onweke aburu kenke dirigi. May you live and see your children, children.
Amen.
You will see your great grandchildren.
Amen.
You will see your fifth generation.
Amen.
Now we can put all your passion away. Onyinye chukwu adige la nyaniru. Okunu huru destiny mmadu. Sona ni oge koge buchawa. Emelu male sitting anongu. Ono mara. Donya bola chineke kuru no gagozi. Onya hoko gagozi. Maka no gwaram no nweru yeru aburu kenke mo. Kedu maka giyo.
Omwi kabugi by portion.
Make some noise, child of God. Ionye gabu nuwa, kaho kwa gabu.
Yes,
Abinobi so.
Yes,
akara mjibiwa, madapu inaramya. Ajomon, ajomadu. Aneme na kiti o bu jealousy
o kahu bo beroku.
Yes,
si ekwensunto
ekwensunto.
Kele no nye keri gwenua. Kele no nye keri gwenua. Kele no nye keri gwenua.
Come on.
Kela kampu ne chemba. Ogodom buchotom. Kela mako bidonye. Oro yi sinala. Ono bawara yi sinala. Onyama.
Oro yi sinala.
Hello. Onyo bona boro yi sinala. Ona nona.
Oro yi sinala.
Zani gaboro kisina lo nyoma
oro yisi
ezendi ezaka mudi nelue chibe
oro yisi
akabura kokuya kamjiribia onyoma
oro yisi
akabura kokuya kamjeje chibe
oro yisi dala.
How many of you can sing this song very well? Oburu ni mabu abu ambe ayeyeyeyeyeyo. He gets Colombia now. Are you ready now? All right, let's go now. I got my borogi sinala. Oh, memo. I got my borogi sinala. On your chura janobe. I got my borogi sinala. On your keni ledinaka. I got my borogi sinala. On your muro munobe. Hey! I got my borogi sinala. Emao. Oh, Emma, I got my borrow a sinner. See a question, talk. Oh, no, can you read a banana? Never put up on a little. Eh, oh, Emma, I got my borrow a sinner. On your children, I know it. I got my borrow a sinner. On your canny lady, Naka. I got my borrowing sin alone. Oh, you're wrong, won't be. I got my borrowing sin alone. Eh, Chima Bookies, Yadi. Emma, O Bookies, Adi. Yes, and yes, the way. One every acre. When you can eat, Lady Naka, Jesus. The Freyaka. Onye chura jamuwe onyama nefere yaka eza nyiji ejogola o ema o o mema ewo chamame obuki sanie chima obuki sanie obude ginede obuki sanie onyike ni ledinaka aga maboro kisina lao. Onye obuna fere ya akadema biko no
fere ya akadema.
Onye nwere akacha wa peburu ya akadema kaihu
fere ya akadema.
Onye chukwu goziri fere ya akadema
fere ya akadema.
Imana, before, I can't stand like this.
Yes,
Daddy, before, I cannot stand like this. For like 10 minutes. Ukumebu ego mbozibo. But as you can see, I'm singing. Iyeforombo kambo ego abwa.
Yes, sir.
Hear me. Onu mado buru onu chuku o, onu mado buru onu mo, obonya sinoga, emi sizia onwa, onye na nunu me, onu mado buru onu mo, hey hey hey, aha, onwere onye ma bara Jesus egweba. Mano mana borano chuku Mano mana borano mo Obonya sinoga mu Mano katazi onwa Sima debulem
Mano mana borano mo
Makoru ekwane duno njiri wayo tebe Ebumo, ebumo maramaka Kampano bebumo, teni bebumo Ebumo Bayaba, eyete Yoya yo, baba ya baba Sasa chuku kangebe Somebody shout, yo. Mbaye di no mako, onwere egwu anyị na-agụ na Ije Carol. Onwere onye so Ije Carol ebe a. Onye nwe ụnọ, anyị abịaruwo ka iwere obi Chineke nabata anyị o.
Onye nwe ụnọ, gbogbo ka anyị na-agụ, wee obi Chineke.
Obodole nandi ane kwa biaruwo. Nambu. Go be the Nambu Nambu go. You to quiet up.
Nambu go be the Nambu Nambu go be the
Nambu go be the Nambu Nambu go be the
Nambu go be the Nambu Nambu go be the
Why? Ole, 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 Chineke mo, mere mamara, okaka, onye muwa, olebe kama. Before 31st December, Ige buteriri kenge moni rogi fam nanya. Onyo bunanguri ni yoma gage mene sinu logi. Before 31st December, onya hokatu tu konko nanko. Are you ready now? Oni rogi ga tutu gongom. Oga tutu gongom. Oni rogi ga tutu gongom. Oga tutu gongom. Tutu tutu gongom. Oni choro gongu ga tutu gongom. Oga tutu gongom. Oga tutu gongom. Oni roga tutu gongom. Oga 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 tutu gongom. Oni roga tutu jira. By this time next year, Iga bonye nada shinde madego. Hear me, hear me. Onye obuna sini gaga patego. Onye aga wamburu miri nisia. And indi chapia ya pia pia. Are you ready? Onye rogi ga wamburu miri. Aga wamburu miri. Ewe pia ya pia pia. Ewe tie ye tie ti. Ewe maya mama. Ewe koya kwa ko. Aga wamburu miri. Aga wamburu miri. Aga wamburu miri. Ewe suo ye suo su. Ewe koya kwa ko. Ewe buo ye buo bu. Ewe tie ye tie ti. Aga wamburu miri. Aga wamburu miri. Aga wamburu miri. Aga wamburu miri. Ima buegua. Ayo yo yo yo. Onye sini gaga dindu rajan miri nguru miri kobiko. Onye aga chuo sona maya. Onye rogi gabo sona maya. Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Gabo sona maya.
Owo lanye makwa keba. Oh no man, oh yeah, ruwa mbanyi cha don't want go on. No.
Yes sir.
Sino ke ruwa mbanyi cha don't want go on. No. Mandi na nugu mandi na nande daba kota wanu kai sere chani goneri.
Yes sir.
Makana chani boje na muo. Ano mara no nya balaga. Oje mbe mwiro. Ibu anyi danda. Ozo warona, ozo piata piata nelu obu, ochobara enyi zobu wago, ochobara mbada zobu enyi, okwayabu dundu yoyom, oke mwoneri okaja, akwa akuru, ukwa china kona abwa, jene sinito nepome, ntumabure enyi, ntumabure enyi, ana metu ya the youngest old man, Okwa ya baga die kwenka. Obenye maro bia mala. Ode jinjim. Ozo piata piata de lobu. Baba hum baba hum. Ezendi mwa. Onyo seno gade gade. Onyo seno gawu gawu. Chine kebunye gijip. Onye kebunye gokada. Onwolonye na ya beze neba.
Yes sir.
Cha 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 umeze kwenu.
Yeah.
ndị nọ n'azụ nọ n'eso cha 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 kumaze kwenu kumaze kwenu 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 Onwere onye Igbo nọ n'ebe a. Igbo kwenu. Igbo kwenu. I'm not sure. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Kwenu. Ka mfa aka ndị Igbo n'enu. Igbo kwenu. Igbo kwenu. 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 O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu onye ọbụla tọn m ntị n'onu maka na esi m olu bịa. Unu si nkọ ee! E nwere ihe mere eme na gbogbo n'ime akwụkwọ nsọ. E nwere mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-eme njem. Ha wee pụta n'ikpere orimiri, Jizọs wee mee mkpebi n'ime onwe ya na ọ ga-aga ije n'elu mmiri. Aka na-ekwu ka a na-ekwu nwa amadi wee manya ụkwụ n'ikpere mmiri n'azọ sekem sekem sekem. Ịma mgbe mama iweta nụrụ ụdị ụkwụ Jizọs, o wee danye ọka anya mkpọ maka na ike ka ike nọ n'elu mmiri. Maka na ebube nwa Bakọgụ ji abịa ike nọ n'elu mmiri. Maka na ụta na agbaba nọ n'elu mmiri. Ngwachi n'ihe aka enu. Gị nwa Chineke onye na-anụ ọnụ m n'oge awa a, Jizọs ga-aga ije n'elu nsogbu gị taa. Tisie ya ike tie amen. Ọkwa unu si n'unu bụ ndị Igbo. O nwere ife ga-abụ ome mara na ọ bụ ndị Igbo nọ n'ebe a. Maka na anyị ga-efe Chineke na omenala Igbo. Ogbu ọja na-eburu ma ọja n'ụja. Okwa nwere onye ọja nọ ebe a. Ogbu ọja ka nnọọ ọja. Onye ogene gwa m okwu gwa m okwu. Odogwu nọ n'ọgbọ. Kunie ni budike, kunie ni budike ho, kunie ni budike, niye jamara dike ru. Hey, kunie ni budike mo, tomalie ni budike ho, kulite ni budike, niye jamara dike ru. Agune jemma bilie ho,
niye jamara dike ru.
Kuku wama nonya bilie,
niye jamara dike ru.
Okosisi n'eche ndo bilie,
iye jamara dike ruo.
Ọsọ bi ukwu chime,
iye jamara dike ruo.
Ọsọ pịata pịata n'elu ogwu oruola,
iye jamara dike ruo.
Iye jamara dike ruo. Ụmụnne m, iye jamara dike ruola. Oge ruo mgbe ndị nwere nne ji akpọ nne ha. Oge rukwa mgbe ndị nwere nna ji akpọ nna. Ya mere agbamụ n'ugogbe ebili, agbamụ na mmiri ebili, agbamụ be dibia fachi m. Ka agwọrọ agwọ na ka ekechiri ekechi. Ọkụ na-ere ere bilie, ikuku wama n'ọnya bilie, okosisi na-eche ndo bilie, ọsọ ọbịa ukwu chime,
iye
Adoration, adoration, go mere. Father Mbaka, Nandiamo Mabalue. Father Mbaka, Nandiamo Mabalue. Abakola, Kamaram, hey, come on, Kamaram Benabo, Benabo, Geboke. We pokata no balue. From Monday to night, manabala say how. From January to December, bala say how. From ages to ages, bala say how. Ewe no kata, mbaka we chiwa hotie. Ewe no kata, mbaka we kwa honue. Ewe no kata, mbaka we kwa bahemue. Bowano balule, ogabuno da la rura. Bowano balule, ogabuno jera. Bowano balule, odiko chekwaro mugwe. Bowano balule, odiko mere travele. Yebube! Ndamu mabalule. We pokata no balue, mana bala say how, bala say how. Mbaka we see how, mbwanu cherenu, agama bonu no chime, makodi agaribu. Mbaka we see namu mabal, kutenu miri, everybody now.
Kutenu miri, kudu bawala.
Haga bara gimiri na kuna ha Jesus. Ndamo mabalule we chota tanka miri we na abaya na nkuwe ana abaya na nkuwe. Mbaka we busi bere na la na anya miri. Mbaka we busi come now chini akaye everybody now. Owo li sambi ni kwe oge kemeru wo. Ndiyeze mokwa gizi puru mnoruwa. Eke keruwa biya baro kukakebe. Omema me kuchitele monu. Chine keke kuchitele konu na ha Jesus. Mbwe mbaka boku nanuwe. Iye dike weme. Miri nine nkabara nelu mkuwe. Hanine wetuwarea. We buru no kerosene, honey in a way to area. We're on a fool. He let the courageous was in woe. Mbaka bokun on way. He had the abuwe, maybe. Tondan kiwe, nada bawam bawam bawam. Tondan kiwe. Nada bawam bawam bawam. Amo man kiwe, nesi
garam garam garam.
Ikukun kiwe, nasu wulu wulu wulu. Nofunta bianya o, oku we sinu denu. We daraja weri bo, we daraja weri ya. Mbaka we toya o, oji oku weri aja. Hey, oku nerere bilie. Amanonya bilie Bogosi sine chendo balie Oso onyu kuchime Ikengosi sini igwe nada Ebube chuku sini igwe nada. Come on now. Amara chuku jurumu naruo. Awono toto awana abali. Asimi kengozi sini gwenada o. Ebu Betuku Sidi Gweneru Anointing powers of Solomon Arue Awono Tutu Awana Bali Oku no mara Donya chine kebo Bunye siru dungozi Oka buriri ide julo Ona marala Nobara namo buku ide julo Eh
Amara tu